tidying and I love mess. I like tidying and I love mess. Baby Kondo, baby Kondo, baby Kondo. 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 I love mess.